We pray for blessings. We pray for peace. Comfort for family. Protection while we sleep. We pray for healing. For prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while you hear each spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if a thousand sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. And we cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love. As if every promise from your word is not.
Na pensum yi mu emu nyame nkunkun ahomache ewu nhyira foforo de adom wo da foforo mu Nyankopɔ a woyɛ kɛse na woyɛ ahene mu ahene yɛda wo ase w'aneda so ade ama yɛn wɔ Yesu Kristo mu Awurade Nyankopɔ ɛnɛ da yi nso hwie Umu ani gye wasomdwe na umu anidaa soɔ na ɔdɔ igu yakoma mu ɛnɛ da yi bio ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen anuanom onyankopɔn nhyira mmorɔ so ɛhyɛ aseɛ wɔ yɛ berɛ mu berɛ a yɛapene so sɛ me ne mmienu yɛbɛte aseɛ na nnoɔma nketenkete a ɛyɛ a na onyankopɔn ma ne ɛba yɛ berɛ mu yɛtumi de hyɛ abrabɔ aseɛ no yɛbɛpene so na yɛate aseɛ sɛ saa nnoɔma nketenkete no sɛ yɛbu a ɛbɛyɛ kɛse awɔ yɛ berɛ mu daakye sɛ yɛhwɛ abrabɔ mu a deɛ nwɔwɔ koraa ne sɛ wɔbɛhwɛ na save kɛseɛ si hɔ a yɛkora sika bebree wɔ mu no bɛhwɛ na safoa ketewa bi ɛna ɛda mu a ɛno ne yɛdi bie wɔbɛhwɛ nso a afidie kɛseɛ bi a na ɛsi hɔ wɔhwɛ na adeketewa bi ene yedi shim na bie empu abrabo yi mo so hwa obo hunu se yensa yedi si telephone numbers so a ya na ye pem se debe ya ene afoforo be kasa na ya na ye satia baako na ya imimi asa numeri ne so minia e senti ano difo sakeria e kache drive for e wo sakeria woman no iti na nche mudu se na why na obu noma nketewa dano animtia osimi emu enoma nketenkete animtia oja bebre wabrabo imu ompeso mye enoma akesia omu ediso ade hu akesia adon weni ma show mun kroisa omu nya enoma nyamede edue omu akoma ponso ebinum kura hu omu daachi enedei enso omu peja na jiegu omu peja na jiegu ne sente ne se nanko nyame pese odo omu shaase ewo sa kwa no so ode no man kitin kitibo omu bre mu no omu ye usitie nanka bre sim na ye kakra enso omu antiasi ubu owa uye school ape opedjuma kesie akotena no enso ba hwene nyam peso de ne shaase ewo a shaase na kwad na frun kakran kakra edru esoro enso wa hunu sa nti oda su tifi we ma me kai abakwa soma epie wa himfo mane mo neema osire ni kuku dan ya no da syria amnado akofu jina no as no ekpatadi bia woni sinto oti odifu elisha nka ko ni nche ni elisha simi pa cho wangu jordan insio kitwa na da ho na imu aye fi no odi ko dware wo mprenso keke na ho beto okwata no ebe yira bijiri ese oye ni pakesia oba odifo no wo em se went to me en shia no wo sa akesifo kwa no sinti bijiri ese ni bufu kakra emo ka se na ezio hi na nda mikrum siria bijiri koto me huntum se ke no nko a nka se apape ni mu nyina wo I didn't see the name mine. The buffu, a man homeless or so. I'm a sure. I'm a be brie. And now almost I see a camera. And so my we here, I am passa. Ahoma so ama bibri ebu shi ene ene pe wo mu no mde kwa samado ene kai ebi su sabri nyame adum e kasa kyerɛ mo sɛ bre wo ase na me ma so se okwa ko to nsukasie mu adware no eno ewane die ena se otie nyankopon akoa Elisha mo so akoto Jordan sikitua mu nso eno so di hira babre hwe ni dibia no wa on tiasie se so yesa enso Elisha nkoa ne baako ibehu no e kan se o se ni panyi esrewa modin abre ho ase na ibia wo de yo ibia mfasubi fasudi bi firi mu aba mpanso o bre no ase ye ye e men kunim die e bai bani nya na yarusa minia ya me pese minu mi enu etumi ebre ye ho ase e wa ho brase kwanso enam sayo so no makesia kesia boya kwemu a ebeburu atamfo kura ntiasis na enu mi enu so nyame akwan eye kwampa esin yen yakwan o musempe bibiru ne enti nyame akwan ase enso sie braye ho ase ni ye sitie emu nyankopa kwan a emu eni ye hira kese kese ebe firi beba nyankopa kwan ye edi yidi de bre nipa ikade anka neema ni hira kese e hire do eni sitie oyema Elisha nkoa ne ba kwa unyame pese inu mi inu ya preso na hebre hon ase nyame hwehwe yesi ti bibiri esin biribia esanse enim se yankopon obetumi afa bibia so na odi atoto no ma na yishira ama ya braba odi achei ninia si ye eno me bi very simple things eno me bi a idipe mua na ju nyame ni mu no e wo nyame ni mu no ihie nyame a menia me se zanchani akasia kasi bi si wo bre ni ofi pamfo ni na wa ye krado se wo be chasie e free form nyame a pegya wa kosoro ti di twa kronkron ne ka o se di obre no asir na me beba no so ma di o soro do na me de te beba fo ana wa ye krado so o be prince wa chasse ki twa bi na ndang mo sa ha yo so anko pa ma wa wi ya ye kese e wo kurumu a akwantu a watui oh di dollar na ya ebi edu wedu inu adwene ho wate inform so die awoye brem bia wane nanso asi du ba bia si atinyame ni etse ni tumi dan ye ho ne yankwa ntia de inu adwene ho na nanso enyame Ishira enye kesiwoso. Bye bye. When friends betray us, when darkness seems to win, we know the pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home.
loss in life, the rain, the storms, the hardest nights, all your mercies in